whakata he I kōpaki a Maui ka tuku ki te moana. O Tangaroa, ka tipu a kera.